Tindlela yi komba Giyani. Giyani, 1st of April, 9:30 on 2.